Wait. byonna wandibikoze n'otanswaza ku kyalo kuno kuba onswazizza n'ensirika bingi byokoze n'ensirika naye mazima otuusa okunswaza kwalina akantu akati nawe kenyini okamanyi toweza yadde futi nenoge nango ogijenjeza buli wamu n'ogiteeka wali noge lwaki onswaza musajja gwe
I'm going to go to the house.
Mbonye nyo.